Reka rero nongere ngaruke ndabasuhuza mwese mudabema gukurikira amakuru yacu kuri channel yacu ya Watch TV mukayakurikira muri jana intaga yatandukanye mu gucacu cu Burundi ari mu ntara zitandukanye bisagara bitandukanye amazone atandukanye ndetse n'udushimbiri bitandukanye bigize gucacu cu Burundi ndetse n'abadukurikira bari hakurya y'igucacu cu Burundi harimo bari mu gihugu cy'abanyi cu Rwanda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu Buganda na Tanzania ndetse no hakurya y'amazi manini hadukurikira bari mu bihugu bya Buraya abari muri Amerika ndetse no muri Australia ndijani na gata nukanye kuri nosi tabai kazaro umakuri yacu yokura ya masaha reka rero tubabarire zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira yibande ko muri rumonge munyororo umwe yari mu gashoko k'igipolisi mu rumonge yahirimbuye gihimba cirondoka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri naho mu makuru ajanye no mu ntwaro muri Angola abene gihugu bangana ni miliyoni 14 nibo baza kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu hamwe n'ayabashinga amateka naho muri Kivu y'uburaruko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abateshejwe izabo hamwe n'impunzi bashika ibihumbi 150 birucuru ntibavuga ko batorohewe amakuru rero mukurikira kuri channel yacu ya Watch TV mukaba muyakurikira muri mu bice bigiye bitandukanye amakuru yacu mu buryo burambuye ntimukanya gatonyi ntimukure ku murongo Cibitoke haribonekeza mu makomine ya Buganda mugwi na Rumonge ibitungwa bikiragirwa hanze abarimyi bononerwa imirima bamenyesha ko biva cyane cyane ku kagagazo aho hari abungere bitwaza ko ivyo bitungwa ari iby'abategetsi canke abagweza tunga basaba ko itegeko ryo kubahirizwa kuri bose atamwana n'ikinono Uramatari w'intara ya Cibitoke amenyesha ko keretse gucibwa ihadabu ubonabe n'abanyeneye ibitungwa bazoza barapfungwa mu gihe ibitungwa byabo bifatiwe hanze Kareme bizoza hatanga karero ku mugwiza tunga heruka gufungwa kubgiwe ababikora n'ukugarariza amategeko y'igihugu Rumonge umunyoro rumwe yari mu gasho k'ipolisi cyo mu Rumonge yarihimbuye gihimba cirondoka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yatabarijwe n'abafungwa bagenzi biwe babonye ariko arava amaraso akaba ariko aravugwa nk'uko amakuru ava mu Rumonge abivuga Sylvain Majeure Sindayigaya umushingwamanza akaba n'umwe mu baharanira agateka kazi na muntu ahanura ko kwama hasuzumwa ko mu bapfungwa atabikoresho biteye amakenga biriyo ikindi ngo imbere yo gushira umuntu mu gasho inyamirama biyobanza gusuzuma neza ko atabimenyetso byo kudakwiza mu mutwe wafashwe yerekana uwo mupfungwa yari yashikirijwe igipolisi nyuma yo gukubita inkoni no kurya amenyo urongoye ikambi y'igisirikare yo kurukinga yari karamwumviriza aho yari yafatiwe mu gicugu co kuri uyu wa mbere mu makuru ajanye no mu ntwaro murangora abene gihugu bangana ni miliyoni 14 nibo baza kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabashinga amateka kuri uyu wa 2024 nyandagara 2022 murangora haraza kuba amatora y'abashinga amateka n'ay'umukuru w'igihugu ayo matora aza kwitabwa n'abene gihugu bangana ni miliyoni 14 Imigambwe yendwi harimwo urunani rw'imigambwe tavugwe rumwe na leta UNITA niyo iza kwitabira ayo matora muri yo harimwo umugambwe MPLA le mouvement pour la libération de l'Angola
MPLA usanzwe urongoye ico gihugu kuva kironka intahe yo kwikukira muri 1975 nayo urwo runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta UNITA rurongowe na Adalberto Costa Junior ibiro vyitora bikaba bivyuguruye guhera igihe c'isaha imwe ya gatondo bikaza kugagwa kugara isaha 12 z'umugoroba.
Muri Kivu y'uburaruko abatejejwe zabo hamwe n'impunzi bashika 150 birucuru ntiborohewe. Ibitigiri bitangwa n'abo mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike bakorera irucuru mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bwa Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo. Abo nabo ni abanyagihugu bahunze ingwano ziri hagati ya MV23 hamwe n'igisirikare ca Kongo muri aya mezi turimwo. Abo mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike bamenyesha ko abateshejwe izabo co kimwe n'impunzi bariko babaho ubuzima bugoye cane kandi basa n'abageramiwe muri vyose. Ayo mashirahamwe asaba leta gufata ibintu mu ntoke. Inkuru ya Social Media Burundi tubarirako ako kamo ko gutabaza katewe kuri uyu wa gatanu uheze na eme mukanda mbusa ku izina rya mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki akorera irucuru mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Aho hakaba hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gutanga ifashanyo. Twashoboye guharura abateshejwe izabo hamwe n'impunzi bava muri Kongo bashika hafi 150, ubu bakaba bari muri Uganda mu bisagara binini binini by'irucuru mu gisagara ca Goma co kimwe no mu miryango yabakiriye. Uko niko babivuze Idonido. Bababazwa n'ingene abo bantu babayeho nabi bagasaba leta ko yogira ico ikoze. No muri duke dutangwa n'amashirahamwe y'abagira neza dutangwa nabi, izo mbabare ntiziroswa ibikwiye nk'uko ayo mashirahamwe abishikirizanya akababaro. Nk'uko amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki y'urucuru abishikiriza, ibyo bitigiri biraba abanyagihugu bataye amazu yabo guhera muri munyonyo 2021. Baturuka mu bigwati vya mu misozi ya Bweza, Jomba, Kisigari hamwe na Busanza. Mu makuru ajanye n'umuziki nuko mu Rwanda abaririmbyi n'abandi banyacubahiro bitabiriye umuhango wo gusezera ubwa nyuma Ivani Bravani. Umuhango wo gusezera ubwa nyuma umuririmbyi Ivan Bravani wari witabiriwe n'abantu isinzi harimwo ababyeyi biwe na bamwe mu baririmbyi n'abandi banyacubahiro. Muri abo harimo Israel Mbonye, Christopher Aline Gahongayire, Miss Rwanda 2022 Divine Uwase Muheto, umukuru w'igisagara ca Kigali Prudence Rubingisa, umushikiranganji nkino Ohohe Mimosa Munyangaju ndetse na ambasaderi wa Israeli mu Rwanda Dr. Roni Andamosi ndetse n'abandi. Rega ronda bashimira bimwe se twabanye mu makuru yacu akaba ya makuru mwakurikira kuri channel yacu ya Iwacu TV, mukaba mwadukurikira muri mu bice bitandukanye bigize ino si yacu ndetse no mu gihugu cyacu Burundi, aho mwari muri mu ntara zitandukanye bisagara bitandukanye n'amazone atandukanye. Makuru yacu rero nakagaruka ariko kuko tutatanguranya amakuru yacu reka tubibutse zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu yibanze ko mu ntara ya Rumonge twabariye ko umunyororo umwe yari mu gasho k'igipolisi cyo mu Rumonge yahirimbuye gihimba icirondoka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. naho mu ntwaro muri Angola habi abenegihugu bangana n'imiliyoni 14 nibo baza kwitaba mu matora y'umukuru w'igihugu hamwe n'ayabashikira n'abashinga amateka naho muri Kivuye uburaruko muri Repubulika ya Iran intwaro rusange ya Congo abatejereza bo hamwe n'impunzi bashika 150,000 birucuru baravuga ko batorohewe. Yari amakuru mwakurikira kuri Channel yacu ya Watch TV. Amakuru yacu nakagaruka mukomeza kugira umuhingamo mwiza.